soo maray
dowladnimo tisbaado daayir maaha daweeyo dadkuna helay siduu rabo
waa deer ilaahay iyo dadaal la soo maray gobolka faafan ee dalaga beeraha ee dhirta geelu daabo farsamido war dheer bale gobolka faafan ee dalaga beeraha ee dhirta geelu daabo farsamido war dheer bale
deegaankeena weeyaan
deegaankeena weeyaan.